Yake buni songesha hii kitu. Songesha haraka kabla wa mke.
One, two, three, keep ahead.